Radio Pubblica Fricchese. Radio Pubblica Fricchese.
Numanya wa makuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyizwa na Emmanuel Nyungeko.
Ndabara mufitiye nshutirano bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musanga ikazi yo gukurikira amakuru twabateguriye ni ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatanu mu kakaro umwaka wa 2022 na makuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Makuru y'agateka kazina muntu haravugwa imbonerakure yo kumutumba Karagara muri komine n'intara ya Rumonge igisibije mu gutoteza abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro hamwe n'ubutungane kuyihagarika itariha inkumbi muri ano makuru twabibateguriye. Ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch risaba ko abafungi ubusa borekugwa abakora amabi nabo bagakurikiranwa hamwe n'uko intumwa ya ONU yokwemererwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi navyo nyene twabibateguriye. Imiryango y'abarundi barenga ibice 40% irashobora kumara umunsi wose atacyo ishize ku munwa kubera ubukene buyugarije. Ivyo bikaba byashyizwe ahabona mu cegeranyo cyakozwe n'ikigo Istebu mu kwezi guheze kwa Ruheshi. Ivyo bikaba biruka ariko mu gihe uramutswa u Burundi we aherutse kurahira akarengwa kwa Tanzara irangwa mu gihugu. Nayo mu gice cya nyuma cy'ano makuru ni ikiganiro ubahuka aho tuza kurabira hamwe ibijyanye n'ingene igisata c'indero kibagiwe mu nteguro nshasha itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa muri uyu mwaka. Mu kanya ibyo nito y'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Hari umuntu yaraye yishwe azibagujwe imbugita ku musozi Birarana zone Bukuba muri komine Vumbi intara ya Kirundo. Umuhisi yarazwi ku izina rya Jean Bosco niyo nkuru batazira Nyarubwa. Yari umudereva avuka akongera akaba muri komine Marangara intara ya Ngozi. Amakuru FPA ikura muri bamwe mu bajejwe intwaro muri komine Marangara. Umuhisi yavukamwo avuga ko yahamagawe n'abantu kuri telefone bamubwira ko yobasanga aho bari kugira ngo bamuhe akazi. Akaba yahavuye ategwa ataranashika aho abo bantu bamusaba ko yobasanga. Mu makuru y'umutekano nyene abantu 131 nibo uruganda rwa FPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu kiringo cy'amezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2022 mu ntara 18 zigize igihugu. Rutana yonyene niyo itamenyekanyemwo ubwicanyi muri ico kiringo. Mu bishwe rero harimo abakenyezi 21 hamwe n'abana indwi. Mu bijyanye n'agateka kazina muntu umunywanyi w'umugambwe CNR Andre Ndagijimana haratabarizwa n'abiwe ko umwanya uwo ari wo wose ashobora gusezera isi. Uyu munyagihugu afungiwe mu ibohero rya Ngozi amagara yiwe ngo ntiyifashe neza namba muri kino gihe. Ababikurikiranira hafi bakababazwa n'uko ariko azira imvo za politike zidafashe. Eroje kwizera mu idonido ry'iyi nkuru.
Umunywanyi w'umugambwe CNR Ndagijimana Andre arakitwe n'amagara bimwe bikomeye ariko yankiwe kuja kwivuza n'abarongoye ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi nk'uko amakuru dukura ahi Ngozi abivuga. Ngo umwanya wari wose ashobora gusezera isi. Yavyimvye amaguru yarakamye amaraso akarara aravuza induru. Ndagijimana Andre na bagenzi biwe bafashwe kwa 24 ukwezi kwa kane 2022 nk'uko isoko ryacu ribivuga. Ndagijimana Andre yarigeze kujanwa kwa muganga ku bitaro bikuru bya Ngozi ariko bahava bamudodobereza ko ari umufungwa ashaka gutoroka gutyo acasubizwa mu ibohero atavuwe. Ndagijimana Andre avuka ku mutumba Ruyumpu zone Kiremba na komine Kiremba mu ntara ya Ngozi ngo muri kino gihe akaba ari ku mfiro.
Arakoze Eroje kwizera. Tukiri ngaho nyene mu gisata cy'agateka kazina muntu mwari mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Karagara komine n'intara ya Rumonge bariyamiriza umwe mu mbonerakure amaze igihe asinzikariza ubuzima abanyagihugu bo kuri uyo mutumba amaze gukomeretsa abatari bake. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro n'ubutungane muri komine Rumonge guhagarika iyo mbonerakure itarakora ibara ngo kuko ata uyikomakoma. Inkuru ya Eric Niyonzima.
Bukuru medoni kiozi na giombo na yakureo mugambi sende defutete ya gizgo na wanyagi ugo kumutomba karagara mariko mine rumonge kwa marikarabasi ndikarizu uzima au wanyagi ugo wavugako kumutu wima anuheze bukuru medon ya kumere kajuwitu kwa nyongabire aron amu kubisuru hiri mumutuwe awa anubabona aliko akigezu wakuliki anua na bajeji binuwaru
Natalia, non gare parole, a hoco muslima, a un'acre, locomedo, mochi suo rimut, a cia arnevana, chale, a chiare che fuggiano a Muganga, a ragare che già fuggiano a fattiva, a rifatquare, a giango, a alcovo, diciamo, a fattiva, a crociare, a dire che va da una punta, a riconoscere a fuggiano, a creare attività, a locomotumba, a gara, a svasti, a giovane a crocomedo.
Awanyagi huko baratanga noto ndi tulorero kwa baano wako merikejuga na bukuru medon kumutumba karagara waka tangazwa nuko ya makora yomawi hariko na hakuliki ya mgunu utunga ane au halina wanyagi huko ya hoho teye wa mazoko mngi tukwa alia
Iyo mbaga na fure bukuru medon ya mali ikuwani mleshi chane kandi ikina waje nuko alamali aguma yisuri Tule te uwaroni ya kujisaka kukumenu mutwe hali hachidie Ako zirino mhise nyene Ako vito vito mhise na hoteli Ako vito mumutwe mkwe nyene Uwewe za kumeyego
Na habo banyagi hugo, boba saba, kimbuwa nila kure bukuru medon, yuhadari kwa, aga hanu wako likijuga amategeko, ngono kwe ama, alika la sindi karizubuzi mabuga banyagi hugo, aho babona ko, ashobora no kuganda guraban, umukuru mutumba, karagara, nizigama onezime, we muvya yishuru ganda gwa RPA, nihakanye, kiyo mbonera kure, idahotera banyagi hugo, alika kabataki nini, yashimye kubivugako.
Ehike, niyonzima, ishirahamwe Human Rights Watch, lisaba leta y'u Burundi, kwemerera intumwa idasanzwe yawo ni gukorera ku butaka bwayo, iryo shirahamwe riharanira agateka ka zina muntu, risaba kandi ko abafungiwe ubusa borekugwa, abakora mabi nabo bagafatwa, Emile Nibasumba.
Ukwemerera intumwa yawo ni yagateka ka zina muntu gukorera mu Burundi, biri mu bintu byihutirwa ku bwa Human Rights Watch, ukurekura abafungwa ba politike, navyo nyene biri mu byihutirwa, nuko iryo shirahamwe ribigara gaza mu itangazo ryaryo ryo ku munsi wa mbere rishimikira cyane cyane kukungenera leta y'u Burundi yasubiye kwiyamiriza umuzo w'intumwa ya ONU ku butaka bwayo mu nama igira 50 y'agateka kazi na muntu ya ONU ku bwa Human Rights Watch u Burundi bwatumye hazimangana icyizere cy'uko uwo muhinga wa ONU yoja gutohoza akongera gashira habona ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi iryo shira hamwe mpuzamakungu riributsa ko muri iyo nama yo ku gatatu heze bimwe mu bihugu byagaragaje amakenga yavyo kuko batavuga rumwe n'ubutegetsi baguma batotezwa iryo shirahamwe ryibutsa kandi ko ibyo bihugu byasavye ko hoba amatohoza yimbitse hamwe no gukurikirana abagirizwa ubwicanyi ndengera butungane ukunyuruza abantu ntibasubire kuboneka kubaboreza igufa hamwe na yandi mabi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu Human Rights Watch riributsa ariko ko hariho n'ibihugu byashimye utwigoro twa leta intambwe zimwe zimwe hamwe n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu umugwi Human Rights Watch rifata kutigenga Human Rights Watch ribona kandi ko naho hari ingingo nke nziza zafashwe ku ntwaro ya Ndayishimiye ibyaha bisa n'ivyo ku ntwaro ya Nkurunziza byabandanije bikorwa mu kiringo cy'imyaka 2 amaze ku butegetsi Human Rights Watch rikiyamiriza n'ipfungwa ribona ko ridakurikije amategeko y'uharanira agateka kazi na muntu Tony Germain Nkina hamwe n'ipfungwa y'impunzi zitandatu z'abarundi zarungitswe ku nguvu mu Burundi n'abategetsi ba Tanzania guhura uhusha intumwa idasanzwe ya ONU y'agateka kazi na muntu igakorera ku butaka bw'u Burundi kurekura abo bose bapfunzwe barenganijwe guhagarika no gushenga za abagirizwa guhonyanga agateka kazi na muntu ni bimwe mu byishira hamwe Human Rights Watch risaba abategetsi b'u Burundi
urakoze na wewe Emile Nibasumba mukanya turabaranya namakuru twabateguri
RPA
Mugisata chamagara y'abantu kaheme bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke yaratunganije inama yihuta kuri uyu wa mbere hamwe n'abari mu gisata chamagara y'abantu muri iyo ntara muntu mbere yo kurabira hamwe ibimaze iminsi bivugwa ko ku bitaro bikuru by'iyo ntara ibikigiri by'abakenyezi bitaba imana bagiye kwibaruka biteye ubwoba n'amakenga isoko ryacu aho mu ntara ya Cibitoke rimenyesha ko buramatari yabajije igituma izo mpfu z'abo babyeyi bajya kwibaruka ziguma zisubiriza tubibutse ko mu mpera z'indwi heze abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bashize ahabona amakenga yabo kubijyanye n'abakenyezi bitaba imana mu gihe bagiye kwibaruka mbere bamwe bakamenyesha ko baganya iyo hageze icyo gihe cyo kwibaruka kubijyanye n'imibano na byene mwari mwabyumvise mu ncamake abanyagihugu bangana n'ibice 40 n'uduce 2% barashobora kumara umunsi wose atacu bashize ku munwa kubera ubukene bw'amafaranga canke ubundi buryo ivyo biri mu cegeranyo cyasohowe mu mpera z'ukwezi guheze kwa ruheshi n'ikigo kijejwe gutororokanya no gushira habona ibitigiri mu Burundi istebu ni nyuma y'icigwa ico kigo cakoze ku mihana miliyoni 2,500,000 caraba inge n'ingo n'imiryango byabayeho mu mwaka 2019 ushira 2020 mu Burundi kuri kirani korona yishimiye arongoye ikigo istebu
iritangazo ishizwe ahabona hisunzwe ingingo ya kane yo mu ngingo ngendekwako mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro ku rwego buza makungu imwe twita mu gifaransa principe fondamentaux de la statistique officielle des nations unies. Iritangazo ryerekeye urugero rw'amikoro y'imiryango ku bijyanye no gufungura ubwo rugero rukaboneka hakoreshejwe ubuhinga bwo gusuzuma ibijyanye no gufungura bufatiye ku bibazo 8 kamere zikurikira mu gihe kanaka muri aya mezi 12 aheze mwebwe canke uwundi muntu wo muri uru rugo rwawe mwoba bivanye no kubura amahera canke ayandi mikoro ubwa mbere mwarahagaritse umutima no kudashobora kuronka ivyo gufungura bikwiye ubwa kabiri mudashobora gufungura ibifungurwa byankenerwa bikwiye ubwa gatatu mudashobora guhindura uko mwifuza ibifungurwa ubwa kane mwarasinze gufungura ubwa gatanu mutafunguye ibikwiye ubwa gatandatu ibifungurwa vyoba vyarabaheranye ubw'indwi mwarabuze ivyo mufungura kandi mushonje ubw'umunani ariko bwa nyuma mwarabuze ivyo mufungura umunsi wose gusigura neza ibitigiri 40 n'ibice 2% z'ingo zatowe ku kibazo gikurikira muri aya mezi 12 aheze mwebwe canke uwundi muntu wo mu rugo rwanyu mwoba mwarabuze ivyo mufungura umunsi wose kubera kubura amafaranga canke ayandi mikoro ivyo biharuro bisigura ko muri ayo mezi 12 aheze canke uwo mwaka uheze mu miryango ingana n'ibitigiri 40% habaye igihe umuntu wo muri uwo muryango yiriwe ubusa kubera uwo muryango wabuze amafaranga canke ayandi mikoro.
Mukora ndayishimiye arongoye ikigo kigeje gutororokanya ibitigiri mu Burundi istebu. Hagataho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi we aheruka kwivugira ko abarundi atanzara bafise kuko batariko barafungura ibifyera hamwe n'imisiba. Ivarese ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Aha tuva mu transonzi. Bamuza murasoma makuru cyane. Nagiye mbona ahantu ubu barya ubuzimba bw'ibitoki. Twebwe ubuzima bw'ibitoki ngo baburye hageze gutera ikigoyi mu Burundi inzara ikomeye cyane ngo barye ubuzima bw'ibitoki. Nawe nagiye mbona igihugu cyabaye kandi n'isaha ngo burimo amavitamine menshi y'igitoki teke igitoki. Hari Burundi aragiye igifyera. Ntibyuze nda. Si inyama nziza proteine. Twebwe iwacu amababi y'ibishayoti ntiturya ari imboga. Amababi y'itomate ntiturya ari imboga. Kubera turahaze. Abarundi cyo tuzi kwidodomba. Turidodoma turapfuye. Nico tuba bavuga nti turabanyisirayeli mu gihe cya Musa. Nibo bamariko ari dodomba imisi yose. Turapfuye. Bakibagira Imana ntuze aho yabakuye ninge nimeze.
Ivyo Perezida ndayishimiye akaba yabishikirije mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha amakuru hari ku igenekerezo rya 10 Rusama muri uyu mwaka w'2022. Abana bo mu ibarabara hamwe n'abakuze basegerereza baracibonekeza mu gihe kuri uyu wa kabiri ari umunsi wa nyuma bahawe ngo babe bavuye mu mabarabara. Bamwe mu bayaze na radio RPA bavuga ko batagira iyo bajya. Inyuma y'indwi zibiri hasohotse iyo ngingo nta ngingo mperekeza zerekana uko abo bantu bazova mu mabarabara yigeze imenyeshwa. Ni inkuru twateguriwe na Elvis Niyomwungeri.
Kubibanza abana bategereza hamwe n'abakuze mu gisagara cha Bujumbura bakunda gutegerera ko kuri uyu wa kabiri ari wo munsi wa nyuma bahawe ngo babe bavuye mu mabarabara niho bari bakiri. Bimwe muri ibyo bibanza ni nko ku matara genga uruja n'uruza ku mabarabara ariyo bita Fehoje n'imbere ya Hotel Waterfront yahoze yitwa Nobotere, ku mabarabara ya Avenue de la Mitié na Avenue de la Mission, imbere ya Banki CRDB ku mihawaniro y'amabarabara atandukanye yo hagati mu gisagara cha Bujumbura, ku bituro by'amabisi n'ahandi ahose nk'uko LPA yabibonye. Abantu basegerereza niho bari bibereye nk'uko bisanzwe, bamwe uwo twayazi bavuga ko badafise aho baja, abandi bakavuga ko barindiriye ibigo leta izobashyiramwo kuko ngo batagira imiryango. Mu itangazo ryasohowe kuri wa 11 Ruheshi, umunyamabanga ntayegeritswa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda yasabye abo basegerereza kwegera ibigo byitaye imiryango byahoze byitwa CDFC kugira bibafashe, ariko bo bakavuga ko iyo byituye ababirongoye bavuga ko atamira bahawe yo kubafasha. Uretse mu gisagara cha Bujumbura, iyo ngingo yerekeye n'imigo mikuru y'intara zose gushika ubu leta ikaba itaravugaho izoshyira abana cyangwa abakuze batagira imiryango yobakira. Mu ntara zitandatu ziherutse gukorwa ko amatohoza n'umugwi ujejwe agateka ka zira muntu haharuwe abana bo mu ibarabara baba 2010.
Elvis niyo mwungere uturusho ku mishahara bita anare twahora dutangwa ku bakozi ba leta buri mwaka tugiye gufutwa burundu. Kuva ubu utwo turusho tukaba tugiye gutangwa hisunzwe ibyaranguwe na buri mukozi umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta yabishikirije kuri uyu wa mbere ari mu ntara ya Gitega. Tade Ndikumana akaba yamenyesheje ko itunganywa rishasha ry'imishahara igiye gutangurana n'uku kwezi kwa mukakaro. Tade Ndikumana aramutse ubushikiranganje bw'abakozi ba leta
murazi kuva 2016 kuduga amapeti cyo bita kariyeri mu kazi byarahagaze cyo kimwe na twaturusho twita anayo rero bihagaze ubu bariko baratunganya ya mahera sabwa kugira ngo politiki yarayishyigwe mu ngiro inshashe nabyo nyine baraharuye nyine hoba deblocage de la carrière, no kuvuga kuduga k'umukozi deblocage administrative. Umukozi ashobora gutangura akaduga akaronka amapete akaduga bitandukanye n'akarusho anari hizo sura kugaruka kuko anare zizohindukamwo icyo bita performance, novuga ingene umuntu yitanze mu kazi bivanye n'akazi bamuhaye. Cyumvikana neza yuko abantu bazezwa gutanga akazi ndetse uko n'umukozi atonda ati kareba twarabatuti umuntu yatonze saa moya ni byiza, afite imigenderanire neza n'abakoresha nabo bakorana ni byiza, bashaka muha akarusho. Mugubu tuzora tuti naho yatonze kare mbega yakoze iki? Ugiye mu buzi bwinshi ubu basanga ubona abantu bari muri serivisi bicaye wazati none wewe uri kukora iki? Ndindiriye ibyo umushefu wanje untwara ambwira nkora wewe twasaba abo uko baba ibyo bakora imbere hanyuma nabo bakaca batanga ingene bazobikora. Nicyo rero tuzoraba kugira ngo turabe tuti uyu kuri rugero rwa 80% mu byo yemeje yarushikanye mbega yoroha akarusho akahe bitandukanye na anari. Mugabo ko umuntu aduga mu kazi ivyo nivyo twasavye yuko vyuguruka kugira ngo dushobore gushira mu ngiro neza iyi politiki nshasha.
Bamwe mu badereva batwara imodoka zunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura baridogera batanga igitoro ku masitasiyo amwe amwe yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ku modoka yose yujujwemo igitoro abagitanga bategeka ko babasigira ibihumbi 10, abadereva bakabibonamo ukwikika mu kiza kubera ubukene buhari. Ni inkuru tubaza Ines Gakiza.
Kuva hatanguye ikena ry'igitoro mu ntango z'uno mwaka, abatanga igitoro ku mapompo bagumye batungwa gatoke ko baciye bikika mu kiza mu kurondera inyungu z'umurengera. Iruhande yabo hari n'abapolisi bahawe akazi ko gucungera umutekano ku mastasiyo baca bakorana nabo ba mbere. Abadereva b'amabisi bayaje na RPA bidoga ko gushika uno munsi ku mastasiyo yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura bagiteke kuwa gutanga amafaranga ibihumbi 10 ku modoka yose banywesheje bakuzuza igitoro. Ubutayatanze basubira kwakirwa agiye kurondera igitoro. Uretse ayo mafaranga abo badereva nyene bavuga ko abakora ku mastasiyo bagerageza za kwiritiro batanze hakabura ko amasantiritiro atari make, gutyo bigatuma amafaranga umuntu akoresha mu kuzuza imodoka yiwe aba menshi. Bagasaba ko ikigo BBN kijejwe ubuziranenge cofatira ibihano amastasiyo atanga igitoro kidakwiye nk'uko cavyiyemeje.
inesi gakiza urakenuye tugume ngaho nyene mu gisagara cha Bujumbura abajejwe intwaro cyo kimwe n'abarongo ishiramo rijejwe gukwiragiza amazi n'amatara rejidezo ngo bakwiye gukora uko bashoboye kose bagatorera inyishu irama ikibazo cy'ubukene bw'amazi kugarije abanyagihugu muri karitsiye busoro yo muri zone Kanyosha bizo bivugwa na Gervais Nibigira icegera cy'urongo runani rw'abanyagihugu b'intungane RCP mu mfunyapfunyo ni mu gihe abanyagihugu bo muri yo karitsiye ya busoro zone Kanyosha muri komine Muha bavuga ko babuze ayo bakira nayo mira kubera ubukene bw'amazi meza abenshi muri abo banyagihugu ngo banywa amazi y'inzuzi n'imyonga kuri kiraje rwe nibigira icegera cy'urongo runani RCP
etaho dusunga nyidogo aho ayego babiri komini ya Muha cyane imeze na Kanyosha ikati ya Busoro amazi misa ariho ikibazo cyanye n'amazi meza aho amazi atakiboneka umva yuko hariho ingaruka nyinshi zimaze kuboneka cyane cyane indwara zanye no kunywa amazi mabi aho abana bamaze gutangira kurwara inzoka turazi yuko amazi ni ubuzima ahantu hatagira amazi hazima buba buhari kandi urabona yuko bisha by'umunyuka no kubera uyu munsi aho bamwe bamaze kuba badakwikora ku mazi yo mu ruzi nk'uko babishyiriza ari muri iyo karitsiye bavuga yuko bituma bakoresha uburyo bwinshi katagusanzwe bafise turazi yuko mwibucacu ubariho ubukene budasanzwe kandi mubona yuko kutavuba amazi kure cyo bituma bakoresha uburyo budasanzwe bafise twasaba yuko jigeze yogira ingufu zishoboka kugira ngo amazi aboneke ku buryo bukwiye bajejwe intwaro ku rwego rwa karitsiye rwego rwa zone kana komine bufata mu ntoki icyo kibazo kugira ngo icyo kibazo icyamiyoka kenshi na kenshi bagiteye inyishu burundu bakumva yuko abanyagihugu batari busema bakeneye kumerwa neza cyane cyane bakaronka amazi amazi buzima amazi abafasha mu buzima bwa misi yose mwanya wose
wayari kirupe nibigira icegera cy'urongo runani rw'abanyagihugu b'intungane RCP mu mfunyapfunyo
RCP
nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya kabiri uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ubahuka tukaza kuba yagira ku bijyanye n'ingene igisata c'indero gisa n'icibagiwe mu nteguro nshasha y'itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2022 ushyira w'2023 kino kiganiro tugishikirizwa na Josiane Muzaneza.
Ubahuka.
Ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubw'amagara y'abantu ni bumwe mu bushikiranganje bushyirwa imbere mu bindi bihugu kubera ko ari inkoramutima, ariko mu Burundi ibintu siko biri. Urabye indinganizo y'amafaranga leta itegekanya kuzokoresha mu mwaka uza, ukaba nkako ineguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushyirwa wa 2023 yafashe imenenegwe ibyo bisatu ko ari bibiri. Ikiganiro cacu kikaba gihagaze ku gisata c'indero, igisata congewe n'ica ntikize ufatiye ku byari biherutse gupfundikirwa mu nama rukokoma yari yakoranije abegwa n'igisata c'indero bose. Ibi nivyo tuza gucija nino mu kiganiro bahuka cuno munsi, aho tuza kuba turi kumwe n'umutumire umwe Rudende, umwigisha muri za kaminuza Liberal Mashara kandi asanzwe anakurikiranira hafi igisata c'indero mu Burundi. Josiane Muzaneza ngire ndabashikiriza kino kiganiro nkaba ndabaramukije nongera ndabahana ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nkuko mwagiye murabikurikirana yaba mu maradiyo canke ku buhinga ngukana bumenyi butandukanye. Igisata c'indero ni kimwe mu bisata nkoramutima vy'igihugu bigeze aho umwasa ashaka, uretse inyubako zidashemeye abanyeshuri bigiramwo, aho mbere unasanga bamwe biga bicaye hasi mu mukungugu abandi bakigira mu birasi bitagira ibisakazo, nta n'ibikoresho mfashanyigisho bishemeye bihari materiel didactique mu Gifaransa. Aha twavuga nk'ibitabo by'abigisha hamwe n'iby'abanyeshuri, kandi undura n'abigisha baracari bake, abahari nabo bakaba bamwe atabumenyi bukwiye bafise, abandi nabo bakaba batorohewe mu kazi kubera indinganizo nshasha zashyizweho kandi batigeze bakarihirizwa bikwiye ubwenge muri ivyo bisata vyiyongereyeko. Izo ntambamye imbere akaba ari nazo zatumye hatunganywa inama rukokoma muri ico gisata c'indero kugira ngo abavyega bose bagerageze kuja inama n'ingingo y'ingene bogarukira ico gisata kigasubirana akanuvera camanye. Mbega none ko hari vyinshi vyihutirwa gukora vyapfundikiwe muri iyo nama rukokoma, ubwo iyo ntego nshasha y'itegeko rigenga amafaranga azokoreshwa mu mwaka uza yoba yarabikoreyeko? umwigisha Liberani bashara kandi avuga kuretse ko batigeze bayifatirako ngo banatangazwe no kubona n'uburyo bwari mu bisata bimwe bimwe bwarafuswe muri iyo nteguro shasha. Aha atangura yibutsa zimwe mu ngingo zari zumvikanywe koko zigiye kwihutirwa gushyirwa mu ngiro.
Ingingo ya 14 ivuga yuko hokubakwa hakongera gasanurwa amashure y'intango yisumbuye na kaminuza kugura ibikoresho byo muri laboratoire bibliotheque n'ibindi hamwe n'amamashini n'uza ordinateur. Ingingo ya 24 ivuga kugwiza ibikoresho mu mashure y'imyuga. Ya 27 na 28 ikaba ivuga kongereza ubushakashatsi mu bisata bitandukanye by'igihugu kugira inyigisho n'ubushakashatsi bifashe mu iterambere ry'u Burundi. Ariko rero amafaranga leta yategekanije gukoresha mu bushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi ntaho bisa bisana n'imigambi yafashwe muri iyo nama rukokoma. Nk'uko umenga abateguye iyo nama rukokoma n'abateguye amafaranga zo gukoreshwa mu mwaka uza umenga n'abatayaze umwe afata imigambi yiwe ubundi agafata yiwe batabishyize hamwe kugira habe harmoni. Naho amafaranga rero yo mu 2023 yatekanijwe muri ubwo bushikiranganji yongerekanye imiliyaridi 9 n'imiliyoni 199 n'ibihumbi 1,856 n'558 biratangaje kuko naho rero ayo mahera yongerejwe hari ibisata byinshi amahera yagabanuwe cyane bikaba bitandukanye n'imigambi yafashwe mu nama rukokoma. Uburore n'ubwinshi notangaje bumwe bumwe. Ubwa mbere hariho kubaka no gusanura amashure y'intango yisumbuye no muri kaminuza, gusanura inzu za NS n'izindi campus aho nta mafaranga yatekanijwe. Ariko mwaka uheze hari hatekanijwe imiliyoni 200. Gusanura amasante y'igisho y'imyuga murazi neza yuko amashuri yigisha imyuga ari make cyane mu Burundi. Uno mwaka nta faranga na rimwe yatekanijwe, ariko mwaka uheze bari batekanije imiliyoni 200. Ni nk'uko boba barasanuye byose barahejeje. Hariho rero n'igisata cyo gusanura amashure ecole generale murazi neza yuko hari zama zahitanywe n'umuyaga zikabomoka amasanamu ubona n'ibintu byerekana neza ko hakenewe amahera yotegekanywa. Mu 2023 nta faranga na rimwe ritegekanijwe gusanura amashure ayo ecole generale. Mu mwaka uheze hari hatekanijwe imiliyoni 190 na gatandatu. Ikindi rero kibabaje cyane ni uko ibikoresho mu mashure yisumbuye koreso gondere generale na pedagogique yo kugura ibikoresho ari bitanda ari matera hamwe n'ibikoresho ibyo bita materiel didactique nta faranga na rimwe ryategekanijwe mu 2023. Mwaka uheze yari miliyoni 300.
RPA ni ijisho ni ugutwi ni ijwi ry'abanyagihugu.
Uyu muhinga mu by'indero akongera akaba nigisha muri za kaminuza zo mu bihugu bya Buraya amenyesha ko ari bitera soni kubona leta yubahuka gukura ko imiliyoni zaba ba 600 mu bisata bikuru bikuru ngendegwa ko ibizotuma n'ivyahora bihuha muri ico gisata bihuhuka.
Ubushakashatsi navuze yuko mu nama rukokoma babishimikiye ko cyane ko hotezwa imbere ubushakashatsi bwofasha guteza imbere u Burundi muri Direction Générale de la Recherche Scientifique. Nukufugi gisata kijeri rw'ubushakashatsi mu Burundi aragabanuye amahera yari yatekanijwe mu mwaka uheze uye bakuye ko imiliyoni 2,158 n'338. Hariho n'ibindi ari ibyo kugura mazutu bagabanije imiliyoni 550,250. Amafredo suivido distribution du materiel scolaire hagabanuwe amafaranga ashika kuri miliyoni 10. Ikindi rero gitangaje cyane gose murazi neza ko ingorane ziri mu gihugu mu Burundi mu gisata cy'indero ari cyane cyane abarimu batanonosoye ibyo kwigisha kugira rero bahindure akanovera kagaruke hategezwa gushyiraho amahera menshi yofasha abarimu kubakarishiriza ubwenge mu 2023 amafaranga yategekanijwe gukarishiriza ubwenge bw'abarimu hakuwe ko imiliyoni 150 turavye amahera yakoreshejwe umwaka uheze ku formation méthodologique et pédagogique dike abarimu bagabanuye imiliyoni 160 nahure sibuze zukura za ordinateur na programme zikoreshwa hagabanuwe imiliyoni 8 n'ibihumbi 73 ubwo binubure ntanze kugira nerekane yuko imigambi yafashwe mu nama rukokoma ntaho bisabisana n'amafaranga yatekanijwe mu ncamake rero igisata c'indero kicacafise ingorane kubera abahawe uburyo bukeyi kandi umuntu abiravye si gisata leta ishira imbere n'ibintu bitangaje no kubita yuko nta gihugu na kimwe kitubakwa n'incabwenge mu ncamake rero n'ibintu biteye agahinda n'ikibazo kutamenya iyo abatwara bagomba kujana u Burundi ivyo rero bikazogira ingaruka mbi bikazoza ku Burundi mu rwaruka
Njuti na mwakunzi wa RPA, nina kuyo mwini kwetu umu hinga mwijanya nindero Nijisha liberandi na shirakandi, gusozele hiki higani rumaho kachukuru wa kabiri Ijo nikirezo ya gata anumoka karumaka wa yuri na mwilondiwili na kabiri Tuwibu sekuyo nego yitegeko ya towe ni na mashinga mateika Ya hayu ushikiranganji bindero imiri ya lidi zara wa majana 3 na 33 na 6 Ngobaliyo buzo koresha munga akuza Ama faranga hakuwa kungana na yongewe ushikiranganji Umibu sabujeru mwa kuzareta ushikiranganji gakuwe kumiri ya lidi 32 Ushigwa kumiri ya lidi majana 3 na 55 na akoze nere mwese na tuteza biri yakoze n'umutumire wacu yadufashije gucija nino uburyo leta yageneye igisata cy'indero mu ntego yayo y'amafaranga itegekanya kuzokoresha mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 yozani muzana neza nakunda bashikiriza kino kiganiro nkabandarike bantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha
Ubahuka.
Amakuru ya kuno wa gatano mu kakaro mwaka 2022 mwari mwateguriwe n'uruganda rwa radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ni hano ku kiganiro ubahuka cyaje Josiane muza neza duciye tuyasozerera nshimire mwebwe mwese mwari muteramanye natwe abamenyesha makuru batororokanije ano makuru nabo nyene ndabakengurukiye hamwe n'abahinga b'ibyuma batumye amajwi abashikira kuri mikro yari Emmanuel Ninge ko nkaba ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye